people, celebrity gossip, we just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good, here we speak it. I'm called Mc Omari Nash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday. Usiku.
Koring en pie mar chako thumni en gima chakre chon ok en gima sani ni ng'ane chak thum aluwi an adhi gocho ka ji ng'eny
koro ng'ane chak thum an aduong' bwana an ok danga
chako thum
manyiso ni ok en gima sani eko chakre ne en yuaruok mayare chon koro ei thum kae nyithindi adi masani segolo miwacho ni go thum oko ka wan gi Fredi Jakadongo mano ji ong'eyo
Wan gi Fredi Jakadongo.
Fredi Jakadongo.
Wan gi Odongo Swag.
Odongo Madharau. Odongo kona kona.
Na wan gi Uma mane okuongo lakini Nyasaye nokawe.
Uma basement.
Uma wuod Ugenya.
Uma wuod Ugenya.
Wan gi Adiki Jabondo.
Adiki Jabondo.
Wan gi Boss Wanyasembo.
Ai!
Wan gi
Boss Wanyasembo be in a migolo. Ilungu ni boss sina manene tum akane chunya
mago kijende kata
kori wacho boss wenye sembo Odongo Swag Fredi Jakadongo Adiki Wood Bondo
Judy Nyakindu
manu
Mombasa kata mno chinjo miwinjo ni mago joma ochako mako mae kibanda
ochinjo
jara makata koi neno sungra sungra diwinjo kodongo wacho ni kocha tuan wede
Iwacho ni kato chenjo sungure?
No kocha to binu wewe kodongo. To binu kodongo kuhune ka bwana.
Kora chenjo jara!
Kora bende. Sunga mare no. Mano klich na.
O sungure to maiko kungu makokori.
Mara. Ndo maik na. Nunga wacho kaya makatogo simu. Jogo wacheo binde.
Koro mago celebrity gozi wan ka wakuotho to wakuotho matek
wan ok wakuoth wawacho wan gi mwakuodho onge yanga kuodho ng'ato awacho gima en makoro ka kone chien to bade nikech sunga taongo kati neno ni en asu koro mane oja ugenya
koro fundi kuja kumano nyiso ni fundi kogo
yani notimo ga no Ubea gole kubuko, ong'iyo buo mon kubuko. Akono mera, we ng'iyo jogi bwana, bigo thum. Oroko neno jaber kabila ni no buko.
Iluongo ni fundi kucha?
Ya, mana nying mung'e, makata ma disco ng'e, fundi kucha no ng'e. Kuom joga gi, ng'at ma bit nyalo winjo gi mawacho sana, en ga Fred.
Jakadongo.
Fredi Jakadongo ni. Odongo koro kaka nosewacho tuk pesa nokwere chal mane okwere kata an koro chien ok onyal paro mang'eny lakini ka an kode makete kaka ka to meya nakone no wuod ama orna gima kanyo
nosekwere
nosekwere
manyiso ni Odongo minit kowacho ni nosekwere to kowal
ay mano kowal
No kwere kabisa.
Lakini Fred, Fred to winjo wachna. Aparo nung'eyo gima, ung'eyo kama gole. Ung'eyo kama gole. Ung'eyo kama waseae.
Menyiso ni igo thum tilemo.
Alemo. Koro, tumoro miwinjo ka awero na lema lemo nyango tindo wara. Ema ne bwana moro kao nyingno, no nyanga lemo. Anonyanga lema kakia anangeo nyango toko ya ugana
onyango toko oko nyanga lema
anako nyanga lema kakia koro beo kwa kuche kuche yome ango tumbeko mago no kao mago beo loko ki kana penje numara nubwana adhi chuli kia ango penje ndobwana Kech nago ne bul to miel, eno miel gi dancers. Noko jawer, nen jamiel. Koro kose winjo thoma, beo go. Sani ero poda chungo thoma, moro an go manyien mago. Kose winjo ko golo thoma. Koso rito na chaka los ne ochako go. Ano na gisunga go biro. Arwaka lakini jamanya lo miel ema o.
Onyango lemo.
Mano kinyinge bwana, ani mawero Onyango alemo Onyango tindo wara. Penje no nge chachi.
Onyango nge chachi?
Ya, ilema ikanisa mane. Kwa walo babu. Koro wasika duto, alama nge gichie mabere.
Ilama ni wasiki yote mango?
Gichie mabere.
Giyudungufu,
gichak ge, giyuare kwa kutumbe gana. An kutumbe machako golo machia. Na dundo berana mama, nyatino berana mama. Wasika ma alama ni mabere. Chake kao toma ediketo nyangi lem, igo chongi penyikila.
This is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good, here we speak it. I'm called Mc Omari Nash, the truth meter. I'll tell you.
Celebrity gossip every Wednesday. Usiku.
Angla beduru joma bel. Prince Inda. Musa jakadala. Fredi jakadongo. Okunyalu eyo. Elisa Toto, Jangolo locally known and internationally recognized, work giki Swahili we got, koka biro gorego pin, embele kamera.
Ni uwe chembili.
Uwe chembili.